yagala kunnuma ate
akakwata kata ayagala
ndoza waliwo enkwata tekagala ku lubuto eno
agala okumutonde mu bulaga awo
wano sleep now. She doesn't want to be touched when the stomach is it pregnant? Much water?
Romantic.